With many, many blessings. agbawa maka ike mporo kuyaza ina agbawa maka odun mebo juda onye mmeri na agbawa maka ike mporo kuyaza ona agbawa maka amara chineke
onye mmeri ni agbawa maka ike mporo kuyaza ini agbawa maka
oronu dikem dikem dikerere
Onye mmeri,
onye na-achọ gị, aga menye.
I'm not afraid.
Oh,
mezu wonkwa okwerem ya merem da boy odogu o mezu lankwa okwerem ana metu odogu na jobe mezu wonkwa okwerem ya merem da boy odogu o mezu lankwa okwerem o ana metu odogu na
jime mezu wonkwa Odogunaga,
Odogunaga,
Odogunaga, Odogunaga, Odogunaga, Odogunaga,
Odogunaga, Odogunaga, Onyole, si chuku obi Oge mi ye ni le konife Oge me gina Indone enwe idi mobe enwe ego Chuku oge me gina Oge mi ye ni le kodisi yoda Oge me gina Aba ma kuku e jere na la kena no le no na manya gula Ndi mada baka Maka no tutu nde wima Mary ne Jesus etie nuho
¡Gracias!
Mama,
give